se ko asize cho ba hiro chawe
ukanzira ndumunyamanga sama mazuru kundo kwawe yesu zaruri minisi yose ko asize cho ba hiro chawe ukanzira ndumunyamanga Shoboze kudahemuka Baruririmba iminsi yose Kukuru wanjye nanjye nkabuwawe Wango inkwano y'igiciro Mwami Yesu shoboze kudahemuka
Yesu shoboze kudahemuka